intombi yakhe mahlubini umthemkhulu mhlubikazi yemkalo kwiminyaka yakho mhlubikazi layewuzekwa kwanyawuza kulapho endikhokhona kunyawuza mna ngokwam ndizawuthi qaba le ndawo uba ukusuka intombi latshata emini lafika iduli lutshwe inkomo enqoleni khali blamscot akhwela saya kulomnyeni apho akufika kapho nyamkela nikwa indlu yokuhlala uthi ngomso kwakhona ekulungiselela utshata ke ngoku utshata nomyeni wakho emini lihlaba umhlaba ujonge ngabantu bonke hayi ke emva kokuba sekutshatiwe sekulandela ke ngoku uba kulungiselelwe intoni umyalo umyalo wenziwe ebusuku ntambama phaa uyalweke hayi uluba uyalweke uyalwa intombazana evela kwayo ixelele uba apha usemzini akukho kowenu uyekile uba yintombi ngoku wendile mntanethu uphiwe igama ngunomantyi unguvuyokazi elo bathe balibona abomzi uliphiwa ngabomzi igama kakubesekunjalo ke kenza ugawulando warhoqa bakugqiba ukwenza loo nto le sekuyaliwe bacelwa batsho ukuthi nanku umntana akananto anayo akaguli nganto nxa enixaka nize
kuandifuna indlela apho
ningamyeki nje kuba nimthathe futhi
kaloouhamba
ke ngoku sowusiyawubekwa endlini sebegoduka abakulomyeni bakushiye kuloo mzi sowakhona emva kwaloo nto leyo sowuhlala ke uxakathile kho into yokuthiwa lixakathe thina sasiqhiya iqhiya emnyama ixakathe ityali qhotya akahambi ngathi yintombi yalapha kufuneka bekubhini kwicaci walo makoti lowa yintombi yalapha izinto ezinintsi ke eyisezananzika kodwa thina mna mandingayitshi loo ndawo nditshate ngo-1952 ndine-20 ndase ndikhulule ne-20 ndisiza emabheleni apho ndatshata khona kusemabheleni ndatshata ke ngoko ke ndahlala zange ndithi ndawuba nabantwana abayi-12 abanye babhuqa abakhona bangu-8 kudala phaa kwakuzalwa
Ah, no, 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 no,